Omama inyanga yethu sinoyibhiyozela ngokukhululekileyo singabi na ubamba zikwapha ngoba inyanga eyafumaneka kungemalanga yabangela into yobana sirecognize ukuba khe siowune le nto kuthiwa yinyanga singoomama ngenxa yemisebenzi eyayibangele ngelo xesha. Yiloo nto ndikhuthaza into yobana singoomama masibhinqeleni phezulu. PR Councilor ANC wase Wathinta. Inyanga yoomama indikhumbuza imvelaphi eyayithathwe ngoomama belizwe liphela ngo-1956 kwi-Union Buildings beyomatshela ukutshatyalaliswa kwamabhasi. Iingxaki esiye sizifumane ndingumntu ongumama kukuba silapha elikhanselini kukuba kusekhona okwa kungarecognizwa ncancam kwethu singoomama kwi-making decisions. Isekhona loo nto kodwa ke as compared apho sivela khona umahluko omkhulu kakhulu because before umntu ongumama besaziwa nje uba ungumntu ongumama waphaa ekhaya wokupheka. But as from 1996, ukulawula kukarhulumente ngokubanzi unational kulapho sarecognizwa singoomama into yokubana ayisekho laa meko yakuqala yayisilwelwa ngo-1956 ngoomama uliliye nguye. Abantu abangoomama namhlanje siyakwazi ukuthatha izigqibo sibe yinxalenye yalapho kuthathwa khona izigqibo. Nasekhayeni iphelile laa nto ukuba mna ndithi ndingumama andikwazi ukuthetha ncakasana kumntu ongutata, funeka yonke into ndigobe kumntu ongutata. Ewe, utata baziintloko zamakhaya siyabahlonipha kodwa bayazi into yokokubana nathi singoomama sifanele into yokokubana basazi into yobana engalunganga ilunganga, sibe neendlela zokukwazi ukulungisa izinto zokuthetha sibe kwi-level elinganayo. Abantu abatsha general bonke nomntu because sithetha ngenyanga yoomama but inyanga yoomama iquka i-gender. So kubantu abatsha general xa bebonke okokwabe ndikukhuthazayo kukuba bafunde baqiniseke ngesikolo babe nazo izikills zokuthi bangathi only xa bephuma ezikolweni kuba izinga lengqesho liphakamile badobalale bangakwazi ukwenza ma bafumane nezinye izikills apho banothi baziphuhlise khona. Ndibukele apha etivini ekurhumleni kukho abantu abatsha abafundiswa i-welding. Aba bantwana abatsha bebethetha besithi kwindawo apho banokuthathwa khona bapleyiswe ukuze bakwazi ukuba baqhubeleke phambili bafundise nabanye ngezakhono nabanye bazokopa kulaa village yasekurhululeni yabantu abatsha abaziphuhlisayo ngokwezikills zabo benayo imfundo yabo but kwithuba loba imisebenzi ibonakala inqongophele but umntu angahlala ekhaya enesetifiketi ayazi enye indlela yento yobana uziphuhlisa njani ukuze aphile aphumelele ubheka phambili. Koomama inyanga yethu sinoyibhiyozela ngokukhululekileyo singabi na ubamba zikwapha ngoba yinyanga eyafumaneka kungemalanga yabangela into yobana sirecognizwe uba khe siowune le nto kuthiwa yinyanga singoomama ngenxa yemisebenzi eyayibangele ngelo xesha. Yiloo nto ndikhuthaza into yobana singoomama masibhinqeleni phezulu singabusabuyela umva because eli lizwe lithe uze sikwazi uba lifumaneke lafumaneka ngenxa yabantu abangoomama abakwazi ukuhlala baqulunqa basebenzisa ubuchopho babo ukuba mabanqobe njani ukuze sibe namhlanje sithetha ncakasana sithetha ngokukhululekileyo. Yiloo nto ndikhuthaza wonke umntu nongutata ukukhuthaza thina boomama sifunqule sonke bayeke ukubona abantwana abangamantombazana abakhulayo bababone banjengamaxhoba ngoba iye le nyanga ithi iphele inezinto ezimanyumnyezi ezinganyamazelekiyo ezibangelwa ngabantu abangootata. Ingaske abantu abangootata khe batshintshe bakhe basibonise omnye umahluko kule nyanga yoomama ka-2021 ngoba kwiminyaka engaphambili ezi nyanga ibithi siye kupheleni ibe inezigilamikhuba ezingapha kokuqonda. Noko ndiyacela into yokubana kule nyanga make ibonakale improvement yootata nanjengoba esitsho upresident welizwe into yokubana abantu abangootata mabathi xa bebona oomama nabantwana babavikele.